muzo mega TV meze gute meze neza aho muri rero nize yuko meze kwishye kandi meze neza
Sinzi umenga ku myaka nuragira cyane ari cyo cyumvira nkaba ntimvira yubo ari cyumvira cyane bakuze cyane byaje gute
nikwera nabonye kuntu tubayeho ndavuga ati harakenewe yuko tugira ikiganiro numve ivyumvira abandi bantu bafise kugira dushobore kubikorera ko tugiraho twigejeje kubera ko ubu uye ifoko tugira dutera imbere ku bintu bijanye n'abakenyezi tukagiraho tubashikanye tukagira ikintu duhindura hama ibintu bigahinduka
Ah, kugira ngo murabe ikintu mu ngira ibintu bihinduke. Nagomba kumenya icyo yumvira cyo kuzana ibintu bintu wacyumvira wenyine.
Twaragiye hamwe na département sinzi ko ndagishaka kukivuga mu Kirundi. Turavyumvira, turavuga ati twategura activité yuko nuko nuko tugatumira banaka bakaza tukagira ivyumviro. Yego.
Iki muratumiye banaka baraje uko bwa ubona bavyakira gute.
Je kubganje nabishimye. Nubwo peut-être hataje abantu benshi nkuko twari tubyiteze muga abo bake baje babaye bake beza baravuga barakurikirana barabaza ibibazo hariyo nama no kwita ivyumviro baduhaye twogenda gukorerako
Okay shifted uravuze neza yuko nubwo abantu bataje ari benshi kandi azi neza yuko mu baskuti ni umuryango waguse cyane mu bamambe benshi 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 cyane wo kubgwa wibaza yuko ari kubereki abantu batabavyitabiri bo babisuzuguye cyane
oya sinibaza ko babisuzuguye kuko abaskuti nibo barakunda ibintu byo kwiteza imbere n'abantu sanga bari active gose hago sûrement ngira byahuye n'imanza nyinshi canke ngira bashi nibaronse ubutumire sinzi
Ike tujye mu byo kuvuga imanza je nibaza yuko ndashobora kujya kure yacu kuko ndundara amasaha biteguriye ko mengo nta manza nyinshi zari zihari nagomba kumenya rero sibyo cyanjye nuko ibyo mwarimu urimo bitariha ngira niyo mpamvu babisutugu
oya aho uvuze ico wese sinabikwemerera kuko abaskuti nibo bantu ba mbere bitanga bakagenda mu bintu nta nyungu babitezemwo bakaza bakabikora uko nyene kwa gusa ko ari kubera ngo atamahera yararimo
urambabera gese n'umuskuti niyo mpamvu nagomba kumenya byinshi abirenze uramaze kumuramaze kubiransa uyu mwaka kangaye bitanga ibintu bintu
twebwe kuva iki gisata cacu gitangura ni no byitwa yuko ari ya mbere ibaye mugabo hari ibindi bigomba gusa nabyo byigeze kuba mu myaka yahera ego
ibi tuvuge yuko ari ubwa mbere kuko nibyo nabasanze musi uri kuraraba ubona biziba bigeze mu myaka itanu iri imbere
tene baza ko biziba bigeze heza kuko nshatse kuvugira abo dukorana muri département ndabona ko ari abantu bafise inyota yo gushaka kubishikana ahantu kure kandi dufatiye ku byiyumviro baduha nukuri ntabwo bafise bizoshika kure cyane
uravye ku byiyumviro bahaye urabona neza yuko bizoshika kure cyane ashoboka mavera sivyo bizo bwo kubaza gukura abona yuko n'abatumbereye ariko ndishimye cyane gukora nawe ikintu ngere ndabyishimiye
cyane kubona nakoranye nawe
kandi mugerageze kugira ngo dushobore gushikira abandi bantu benshi cyane
n'ubundi turashaka ko bishikira abakenyezi n'abapfasoni benshi bashoboka
uvuze abakenyezi n'abapfasoni benshi cyane bashoboka ubwo bavuga gusigura iki
ko hagira ihinduka kuko nko mu bintu twagiye turavugana twavuganye ku bintu usanga abakobwa badafise abantu barabira ko kugira bashobore kwiteza imbere donc dushaka ibi bintu bize biraguma bibandanya pa ni ibintu by'umunsi umwe bigume bibandanya ku buryo abakobwa bavuga ati ndafise umuntu ndiko ndarabira ko ambera karorero ndashaka kumera nka naka
ukiye bakoze amazi TV muruva yuko magera bisigura bishoboka kandi byiza cyane magera ndagomba rero sibyo akajyana ka nyuma ku bantu bakora dukurikirana abaskuti n'abanzi bantu bose kuko jyari nagerageza kuvimbiriza nivuga ngo nivyiga abaskuti gusa kuko birega abantu benshi cyane ndashaka rero yuko ubabwira akajyana ka nyuma navuga yuko akajyana ka nyuma
akajyana ka nyuma navuga ati umwe wese aho uherereye uha agaciro umukenyezi n'umukobwa yego
umwe wese aho uherereye uha agaciro umukenyezi n'umukobwa bakoze muri agatifu ya noti gorwe mu kiganiro cyacu murumva neza yuko ubwawe n'ibintu by'abaskuti birareze cyane mungu mama mubona kwikare ngo bombe bombe murumva yuko nyuma ya bombe hari ibindi bikorwa byinshi cyane kandi abashimiye cyane kujya gusimbuye abashimiye cyane cyane ndanabasaba yuko mubwira comment na share muzaba mukoze.